Oi moi kainga, maro mo mea mai ke TV o e Tonga. Koe aho ni, koe aho tokonaki, aho hiva o sune, wa whetaha waru. Si o lewa ki tua ki he wakai ki he ea goi tua, koe whai tikiri pe hiva ono, koe haue mawhana, koe whiwhia. Kaneongo ia, paupe ke whaiha ki breakfasti, koe breakfast mo mea mai peki ai, koe ki panikeke, tau ki ai mua ki siamu, ki limi, penana, moe kofi. Koe whaka estimate koe ki he kelori koe ni, ai breakfast koe ni, koe foi kelori e tongi au tupu. Mālo, o whalai atu, hewa kūtei.